emthandazweni ngalibongwe igama lenkosi. Ezi zinto wena ungenakwazi ukuziphakamisa ngesakho isandla, umthandazo unako ukuziphakamisa. Kanithi amen. Kanithi amen. Funda, kafunde tata. Verse number 4.
Kwathi uIsaya engekaphumi ngaphakathi kophakathi umzi, lafika ilizwi likaYehova kuye lisithi, buya uye kuthi
uThixo uyangathi khangaphethe akuza kufa. Malibonge igama lenkosi. Kwathi aguquka ngoba umthandazo uyazitshintsha izinto. Haleluya! Le meko yakho kunzima uba mayitshintshe, ingatshintsha namhlanje. Ube ingatshintshi iattitude yakho yomthandazo.
Amen.
Haleluya. Waguquka uThixo sethe uza kufa. Malonge igama lenkosi. Wathetha i-opposite yale nto beyithethile, etshintshwa ngumthandazo. Zininzi izinto ezingatshintshwa ebomini bakho uba ungakhe uziqhelise impilo yomthandazo. Malonge igama lenkosi. Haleluya. Kweli xesha sineproblem yoba sikhonza nabantu ababambe kakhulu inkqubo. Malonge igama lenkosi. Abangathandiyo ukuzisondeza phambi koThixo. Malithi amen bani.
Amen.
Ngoba umthandazo kukuzisa phambi koThixo. Haleluya. Uthi Paul xa eyalela uTimothy uthi kukhuthalele ukuzimisa phambi koThixo. Ngoba phambi koThixo uya noba malonge igama lenkosi. Umthandazo malonge igama lenkosi owenza apha kwi-public awufani nomthandazo owenza ekhusini. Khona indlela othandaza ngayo kwigumbi lokuthandaza, khona indlela othandaza ngayo apha. Malonge igama lenkosi. Ezi zinto zikuxakileyo nezikoyisayo uba open phambi koThixo. Malonge igama lenkosi. Thixo ndiyathanda uxola, Thixo ndinomsindo okhawulezayo. Zonke zonto uzithetha phambi koThixo. Oh, haleluya. Haleluya.
Amen.
Namhlanje ebusuku ndibona abantu betshintshwa. Betshintshwa ngamandla omthandazo. Ngoba kunamandla emthandazweni. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Umthandazo umnandi sengeyo nto eniyenza ngokwegruphu. Into ozenze layo. Khawuthi meza.
Meza.
Into ozenzelayo.
Into ozenzelayo.
Umthandazo. Uyinto ozenzelayo. Ngoba ukhona umthandazo webandla, ukhona umthandazo okufuneke wena uzenzele wona. Ube ngumntu wena womthandazo. Malonge igama lenkosi. And umntu othandazayo uyoyikwa yi-kingdom of darkness. Ubukumkani bobumnyama abusondele emntwini othandazayo. Oh, haleluya. UYesu wathe nguThixo kwanyanzeleka before ayiqalisa iministry yakhe ahamba ayohlala entabeni ayothandaza for 40 days and 40 nights. Malibongwe igama lenkosi. Ithi iBhayibhile wayelingwa nguSathane. Akhona amandla emthandazweni. Ngoko nangoku uThixo ebuya, ebuyela ebantwini, wabamandla kaThixo ehamba naye ngoba amandla ahlala emntwini othandazayo. Oh, haleluya. Kanti kunamandla ukuthandaza. Ngiyakholwa ke mina ukushumayela ngabantu. Haleluya. Abantu basekhothi bayayazi. Ekhothi kwaziwa ii-sections. Le ads uba ngamala ngoso. Uto section number bani. Balo ngamala ngoso u add ndondoni bayazazi ke bona. Mna ngikho kula field. Balo ngamala ngoso. Hallelujah. Ngoba wena ungaya uqhekezelwe endlini yakho. Ukuze uthethe language umanti ayivayo funeka uyoqesha andathen igqwetha. Igqwetha likutolikele le nto uyithethayo ngokwe sections na acts. Bakhona nabantu.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Ezulwini ikhona ilanguage e-understandwayo. Ngoba siyathandaza bakhona abantu abathandaza umnembelele. Into bebeyise ithandazwa emngcwabeni. Aqondwa latatu litiko ndizawusukisa ngayo ngecawa. Hallelujah. Ikhona ihlobo lomthandazo ofiwayo. Ezulwini not long ihlobo. Liyafiwe ekhaya. Hallelujah. Language of why is not enough. Oh, God, that's not good. Oh, Tete is sweet. Oh, God, that's not good. Oh, God, that's not Hallelujah. Oh, Uchilo P. Ngoba imeko ziyaloyika izwi. Kaloku xa libhaliwe sithi ngulogos. Kanithi logos.
Logos.
Yho le nto xa ufunda incwadi kaJohn, in the Gospel of John, ithi ulizwi waba yintoni? Waba yinyama. Kudala bebemjongile ebhaliwe. Anoke kamala ngosi. Kodwa kwi New Testament. Wathi fumbululu. Ngobe kade ebhaliwe. Wasuka wayintoni? Wasuka wayinyama. Ngexesha uMoses esehla. Endabeni yeSinayi. Ephethe amakwekwe. Wayeliphethe libhaliwe. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Wayeliphethe lingulogos. Oh hallelujah. Abaprofeti. Amen. umuntu othi kudala ngithandaza baba mamke kodwa akudeske ukuthi kwenze yava kudala ndisithini kodwa akudeske ukuthi kwenze iyaxhomeka ukuthi kuyakwazi ukuphendula ngoku njengabani njengo Isaya lo kwathi makaphinda guquke esendleleni egodukayo kodwa guquka ngokomkhonzi wampa uthethile nam alikonke igama lenkosi o haleluya kodwa guquka ngokomkhonzi wam uthele haleluya o haleluya umxeleli bandimphilisile kula minyaka bendimphe yona ndiphinda ndongeza another 50 years. Mamela ngenye ixesha uyakwazi uthi xa ngaphenduli ngoku loo nto ayithetha uba akazuthini ngaziphenduli khawuthi benza loo nto ayithetha uba akazuthini nam kalo ndifuna uzithanda ukuba andikho ntentini ndiphakathi ndisenkonzweni alokho igama lenkosi haleluya ayithetha uba akazuthini uzawuphendula ithi ibhayibhile bayahamba balambile uyesu awubone lo mthi le fig tree awubona umhle acimbe mhlawumbi noba ngoba ithi ibhayibhile yayingeyosizini malibonke igama lenkosi yokukhula kwesiqhamo wafika wathi xa ebona wabona uba akukho siqhamo ithi ibhayibhile uyesu wathetha nomthi malibonke igama lenkosi wathi apha kuwe makungaze kukhule ntoni isiqhamo haleluya opetros ingathi ndiyababona bebhekebheke bewujonga umthi umthi usehlaza ngoku uyesu ewuqalekisile wo haleluya ithi ibhayibhile bahlala iveki haleluya on their way back xa bephinda bebuya bayambonisa bathi yesu jonga laa mthi ubukhalimela kule veki pheleyo ubolile uthi uyesu kuye ngengeza ndandithetha wo haleluya haleluya umntu onakala ukusukela ezincanjini sometimes yakwazi uthandaza ibe ngathi akwenzekanga kanti iruthi iingcaphu zengxaki ziye zaresponda ezwini kanti meza
meza
ingangathi awuvakalanga
ngathi awuvakalanga
kanti iingcaphu zirespondile iingxaki zokungaphangeli kwabantwana zirespondile kanithi amen wena ufuna ubona amagqaba ejikile kanti awazi ukhawuleza amagqaba wohaleluya ingxaki ukusukela ezincanjini ibolile baninzi abantu abalapha bazawuthandaza kuthixo ebusuku iingxaki zirisponda zengxaki wohaleluya ngoba uyawufa
Hallelujah. My God.